We'll be right back. Oh, ambapo Mungu ametukupatia ukamwambia Bwana ni asante.